Chasara Panyika ino Ndechekunamata Chasara Panyika ino Ndechekunamata Chasara Panyika ino Ndechekunamata Chasara Panyika
miracles, signs and wonders are going to happen in our lives, in my life and in my dear friend's life. In Jesus' name. In Jesus' name.